Bienvenue chez les Fighters.
We are Ego. We are the Fighters.
La Frank Nduwimana, alors, numéro 9, nous avons nous avons Mashauri, Rukinano, Wamazakwa Tamburano, and Nimer Munani, Nifa Priste, Sintinayo, in the Melchumestanu, Nita Sinshimimana, in the Melchumestanatu, Akarari, Hano, Nasisi, Masuti, Hano, Nimerchum Munani, Nihajabu, Nakirtimana, in the Melchumichenda, Nikriste, Hazena, and Nabakiwa Tango, Kuranda, everyone.
kuhudhuria ekenoa ya somo na ikarata imodo kumunota wa mirongo 31 tumenyeshe abaje bateba ko runo kino runo musi utangura ino higanwa ya Prince League y'umwaka kubate biteka n'indongozi zitandukanye atwavuga umunyamabanga mukuru w'umugambwe sendenefene ari kumwe n'umusomeye kuronka ikarata y'umuhondo tumenyeshe abaje bateba ko runo kino runo musi utangura ino higanwa kubate biteka n'indongozi zitandukanye atwavuga umunyamabanga mukuru
igice cya kabiri rero kikaba gitanguye
Jabu na karutimana arasohotse hanze akaba subiriwe n'umukinnyi yitwa Eli
Urukino rurarangiye